DIY dump truck. Sus kung naalang ko isaktong gamit kol. Ikagigog ka ng tinuod gid jagol ba? Kini murag tinuod ra man kol. Ang murag og dili pareho ra man. Pero kana mudam na, na mudam gid na kol. Na ko gipambutang ana di ang gamit to kano kana. Kining perjika kol, scrap ra gihapon ni kol. Mao man gid kadugayan ako upload kol. Ako naglibog sa pagpabrikit. Naglibog ko kung asa ko mangitag materialis. Kini ihang sira. Ako lang ni siyang gimatikmatik pag welding kol. Dapat ang taan ni kol, clean sheet man ta ni diri. Kini siya kol, kining kahuyan na kol. Nara ni kol, morning nara kol nga makasugsog. Tao, mila naman tingog no. Pati iyang grano ba, mailhan ni mo. Nara gini siya kol, nara ni mo kilid-kilid mapalit. Ang main goal na mga ni Primero kol, balas. Karon kapuyan man ko kung palag balas, kaya huwag mo ko'y bakho. Magbuhat na po kong DIY bakho ani.
Kabantay ka ni kol. Ayohong ko ni siya kol. Kaya nag-project ko DIY fire truck. Tuyok ani diri kol, sudlot ng tubig daw. Mana ba? Ay nalagtuo kay na may tingog. Pero pag di kayo na ko ni Mayo, mo proceed ko gla in content.
Pakita na ko si mga gula kung saan pagpasaka gula. Basic ra kayo na siya gul. Mga ni siya ay style sa dump truck na DIY na ang budget 1.5 ra. Dapat ganyan niya kol, nanay siya yung motor nga may rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr kap buhatan ako ni siya ginani diri kol kini amonana na siya kol kanang dia mo anak pud mo balik kay kini siyang purmaha kol bilwahon man siya kapantay kana 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 ni action siya kana no mo ni siya purpose ni kol para dili ni siya mabilwa kung imo ning i-wielding diri kol kining ni i-wielding nimo diri ya kining ni i-wielding pud nimo dia inigsaka ining ni mabilwa ni siya gikinaubuyan lang nako og diskarte kol mo ang gibutngan ko ginani nana nagturno kog bushing dia. Kanang dia ako po nang gidiskartian na dia ana dira mo ni siyang nani pero gwapo gid ani kol na siya motor kun dili katong sa dump truck gani ka ana kol mo ana shik mo ana gid ba shik bugata ay shout out dia sa mga kol ikaw may nagtanaw ikaw kung shout out samang guys kung katupong taga provincial veterinary kol tulo na sila kabok purgas baka kol ba huyawa mo injection lagi balik tadi ya kol mo na siya example sa DIY dump truck na mukargag bakal bilib kayo ano mga mamalitay bakal kol taga na kayo ng milyonaryo ana stugay ko mupalit kog bakal sunod kol aron mamilyonaryo bugo aron kapadjet tadi sa DIY ba oh malay ka na oh. Deliver sa nangon ni Cole.